Hello, ni Warandi Show. Na kuna kipindi tunarantu, nataka kukonfirm uite jina aje.
Tudhibitishe anakupenda ama kujali. Mapenzi ya mbali yashakuwa replace. Tudhibitishe kama anakupenda ama jali. Let's confirm, confirm, confirm.
Wengi ukata, confirm.